Ngiyazi ukuthi inhliziyo yami sahlala phansi savumelana ukuthi angeke sisathanda omunye. Emva kwesigameko thizeni salimala sahlala phansi. Sasibuza ukuthi silimele kanjani la ebesithi sicophelele khona. Saphuka kanjani amathambo enhliziyo ngoba bengithi aseqinile. Samangala ukuthi ngoba lona besithi ungcono asimnike ithuba. Ngiyazi inhliziyo yami ukuthi ulimalile, wopha igazi kangakanani mina ke ebekumele ngikuphathe njalo. Kumele ngihlale ngikuncenga ukuthi ube mnene kubantu abakwenzanga lutho. Abayazi lempi osuka kuyo abakaze bekona. Khona sesiside isikhathi sihleli sipholisa amanxeba ayizolo. Sibhibha isilonda sakho ngikushintshe ibandishi. Sazila ngenkathi silashekelo owayethe naye uyasithanda. Emva kwesenzo sakhe savumelana ukumkhipha ekhaya lethu inhliziyo. Sambela ithuna samngcwaba ephila samzilela ngokwanele kwanele manje kumele siqhubeke nempilo. Kukhona sengimbonile lona inhliziyo yami uke wama nami ngamtshena ngezolo lami wathi uzongilinda. Uma sengilungile ngimazise kwazise nenzilo sezayikhumula. Sesikulungele ukuzama futhi. Yathi inhliziyo thula wele lami ungabusakhala azame futhi hleze lona umshoyo uhlukile. Ngokuba othandweni kuyafana nasempilweni asiye kukuzama. Uma kungalungi sikhokha umoya sizinuke amakhwapha nathi silungise sifunde nasemaphutheni ethu. Uma nje sisanethemba sisakholwa ukuthi abasifanele bayofika ngelinye ilanga. Ngoba okufanele thina kuyofika ngisho ilanga selishonile. Kanti okungafanele thina kuyophunyuka ngisho sesikubambe ngezandla zombili.